ezifike apha elime kakhulu bengihamba nonkosikazi wami simngene mboti apha bekukhona kamadoda lapha ehamba nobubukhosi bethu ootata amawele ojamela itiha notata ujonkuni utata lowala mntana kaqhophe nokufezi nabanye ke engikhona abaseko otata unkosana besisiza apha kweli tiha ngoba besekusele yena so siyabulela kakhulu bomi bakhe amba ke andizuhamba kakhulu ngoba mna ndi-introducer nje yena isithethi sethu unkosi udalubuhle
mandibulise ndikhahlele nakuzo zonke iinkosi ezikhoyo apha kweli lakuqumbu ndiyibulise kakhulu ikawe esincedayo esikhokheleyo kweli khaya siyibulela kakhulu inkonzo uba mayibonakale ukukhokhela kwayo kweli khaya ngoba umama ebesikhokhele thina madosini sonke kwezindawo sezibaliwe ngugxa wam komangcobo entibaneni ikhaya lam apho likhoyo nangapha komangcobo amadosini ebesiza kweli khaya naxa exakwe yimicimbi ebesiza kweli khaya afika umama awamkele awadlulisele kuzanexhoba uzanexhoba ke abachazele iingxaki abaze ngazo silapha ke sothukile sothusiwe kukuwa kukamama kodwa ke umama sinoxolo kuthixo ngoba mdala uzele apha kweli khaya nabantwana and akaselahlanga thina abantwana bebebadala kubantwana beli khaya oke zama uqondo uba yimeko kadalubuhle ithini imeko kabani endaweni ethile ithini njengoko ke besingabantwana bomyeni wakhe umama njengenkosikazi kweli khaya ubakhokhela abafazi bethu bafikele kuye ebulingana nabo kodwa eqotho apha engqumbeni so umama ke sihleli naye wabanjwa impilo naphange lathubeke laziko le radio Transkei kane yes umama besimhambela phaa siyombona uba siyile phana wabesiyele iingxaki zethu neengxaki zelali zethu kodwa besimazi umama ubuphaya kufanele uba siyokhahlela siyothi admem so silapha ke ngoba silahlekelwe kubuhlungu ngakumbi ke umntana wakhe umdala uzanexhoba ukhathazile ukusifonela kwiindawo zonke ezijikelezileyo ethi madoda umama uwile apha so siveva ngoko asothukanga kuba sifike eli xesha noba sifika leti sifika kodwa besike saxinwa zizinto ebezisiqinile ngakumbi ngezolo ukudeka uzophumela namhlanje so madosini nonke mzi walapha ekhaya izihlobo nezalamane abakhozi sibamkele kweli khaya ngelizwi eliqotho elivuyayo elanelisekayo bubukho babo kweli khaya so sithi qinani nathi nisomeleze ningasilahli ngenxa yokuba kuwe umama omdala kweli khaya siyabulela siyavuya kakhulu egameni lenkosi uYesu amen,
amen.